Amafilistia, tshiyana nawo. Ngezintoso mhlaba, tshiyana naso. Levantembe, uJesu ebiza. Levantembe, uJesu ebiza. Amafilistia, tshiyana nawo. Ngezintoso mhlaba, tshiyana. Oh.